tinha minha nas mãos. Já o tia, o viado é minha. Tinha minha, era sua.
Olha, amiga, na me de na busue nyina ama omo ho Kristo mfie nso e di nkae no ya mama nya ama mere bia me na me ye wa hima me ba first wa chi nyina na ba yi wa ye ko nya da oba no yi sante hima ona no yi mitiri me ba to mere wa ba bre me nkokora be bre nti wa mo nyina bi ye mo nyina chene me mfie nso ya mama nya hwere na me pa ko nya no na fata me 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 chia me no ye me me nana no bi na titi mi ani bu fo eno de me na ɔdeane no a meme tete gu sɛ mo no mekuro mu wɔ nkyi ha wɔbiara a wo maame wo papa wo wɔfa wo nana sɛ wawu a ɔte aseɛ no aduane a ɔpɛ no wode ba na me yɛde nsoma aguma anim akɔka mede nsenkra na matete adeɛ kye na obiara wowo wɔ nkyi sɛ aduane no anyɛ wo ta na wɔ saa akokoduo na abɛfa aduane no bi de wowo a na wawanyem obiara no anim yɛ sɛ ɔyɛ hene anaahema a wabɔ dini na wabɔ dini sɛ yesu nti ogya yɛ akonnwa bi nsii da ɛbi nsii da na makonnwa no nyɛ akonnwa ketewa nyame ɛna ɛbɔ ahenie nneɛma busua mpanimfoɔ a mebatoo wɔ mo ɛnyinaa som abosom mehyɛ aseɛ sɛ mebisabisa nsɛm bebree yɛde mmogya gu nkonnwa so akonnwadeɛ no ne abosomsɛm no abaa bɛduru mpɛmpɛn soɔ sɛ wowae baako firi baako ho a ye na me pa akonnwa no paa me kunu pɛ sɛ medi akonnwa me papa pɛ sɛ medi akonnwa me maame pɛ sɛ medi akonnwa sɛ wopɛ sɛ wuo na wokra nyɛ baabi tena a de asɛm yi di anyɛze sɛ obi bɛkɔ akɔdi akonnwa na wɔde bɛto hɔ afei di nkan a mebɛka nkyerɛ mabusuamfoɔ sɛ meserɛ mo ba motwɛwo akonnwa no ne nyae mogu nsɛm ama mommɔ me din
wobɛdi akonnwa no bakye gu nsɛm yɛ mawo din
Ghana for you TV.
Ghana for you TV.
Right, so we saw one more and Ghana for you TV. So, Ene, we be say, Infa, Emma, Wasti, Baba BP, Baba P, Ewa, former Wenchi, Nifahema, Nana, Anima,
Sewa.
Ah, Sisiya ya meno kasaidi, Oye, Evangelist, Abusha, Nyanko, Pongo, Man, and Sasso, Ewa, Fidiyama, Eye, Ejuma, Eye, Fedi, Agwaka, Abusha, nkɔmɔ a yɛrɛ bɛbi di ne ba a yɛ worship ɛstati yɛ kura mama aboto ɛno ɛkyerɛ sɛ ampa si yɛ ka sɛ nyame honhom a nyame honhom ɛwɔ fidua mu ha abusua gyebrɛ a ne ntwa ho na na yɛmfa nkɔmɔ twetwea no ɛhyehyɛ so ɛsiane sɛ nkɔmɔ twetwea yi ebi ɛfa kwan a ɔfaa so ɛwɔ n'ahonyadeɛ onya a yɛnyina mu mpo yɛhwɛ yɛ president yɛhwɛ ahemmaafoɔ ne ahemmaa binom koraa no a dibrɛ ne baabi ɔmɔ duru ɛwɔ abrabɔ mu no ɛbɛyɛ den sɛ obi ɛbɛpa ne ho akyi aba bɛfa nyame dwuma sɛ ɔyɛ n'abusua yɛ maame ɛne obi a mahu sɛ wadi ka yɛ saa adeɛ no bi ama mede m'ani ahu abusua yɛba ne na babɛdi nkɔmmɔ ɛsiane sɛ asɔfoɔ no bi nso ɛyɛ miracle atems ɔmototɔn ne wɔasɔɔbaa mu adeade ama ghanafoɔ binom ɛnte ase ayɛ controversy ɛwɔ social ne ne media no so yɛbɛdi nkɔmmɔ ne awɛ sɛ yɛampa sɛ saa nneɛma no ɛboa wankasa bɛtumi anani saa nneɛma no bi ebi ɛyɛ abayifoɔ nku ebi ɛyɛ yesu mogya ɛne adeade ebi tɔn powder ebi tɔn dɔkono wate aseɛ ne nyinaa yɛ nneɛma ɛkɔ so asɔɔ da yɛbɛdi ho nkɔmmɔ na yɛahwɛ but ne nyinaa no yɛni ha for personal attack but ɛmu bi yɛbɛkyerɛ adeɛ ama woate fie so woahu kwan a nyankopɔn ɛfa so ɛdi ne dwuma abusua ntwa ho mmra na yɛmfa nkɔmmɔ twetwea no ɛhyehyɛ so but before sɛ yɛbɛkɔ no mame nka o sɛ wopɛ car ɛma atɔ atenem anaasɛ wopɛ tractor ɛna ɛde adi wo dwuma a mesrɛ wo sɛ wobɛfa namba no a ɛgu screen no so na ne kings motors adi ho nkɔmmɔ na ɔmmoa wo sɛ wopɛ bi afiri europe baabi a sɛ woyɛ bɔ ghana woba no apɛ sɛ yɛmfa nka wo mmra ghana koraa no a obetimi e de aba ama bibia e kama mechi akwa okumase ene enkan eho ene ebenya bi ato abusha ye na ehomla ne ene evangelist nana enima sewa enfa koma twetwe no enhyehye so
Ghana for you TV
Ghana for you TV
Ghana for you TV
yan kantan kantan egumi so asew empanyfo so ne wafuru duapa ne pia no ne ane opa bibia kwakotoko ne ye na bro okonfo eho na meskan ne twetta ye na meche wo mo mehira wo ayo kasiya pia
abusha wam sa so na asibi na mu akwa enfa na Ghana for you TV so ebiem medika wan ya na tiese ye bepiem ewo wanchi eye evangelist mama enima sewa efi aye ne ba be din komo e san se ye huno e wo social media no so in fact ya twena te yi pa ma je me e na brewa e yi puma kwam se ye betim ne na hia e din en komo e wo Ghana for you TV e so e ti ene ya hefo mo a mo su atwen ache se ye de e ye maame e beba na ono so aba be chire sedie nyankopon edo wiase ma oma me doba kro no ebe wije me nu mie nu nka no abusia ebre ni nie enti bo ho modern se ene ne first timer o be subscribe e de amaye de nko ma me ntia na ye ma na kwa ba isa se me ye nse da nche pi isa se nko ma no de de na egu social media no so already nti no ye de no e be start from baby but initially me de I think say me nyina wo social media no so. Ma me ma mo akwa ba. E fa mo Ghana for you TV.
Yeah, asan.
Hmm. Ye ba se se na we bi open at all amaye amaye so. Ye timi abam bi.
Eh.
Okay. Ma me first time ye show e wo ye platform yi e so eni. I feel no bi e show wa hanom. Me pese wo be down ho di kakra. Ama ma hefo se de be ya o be hu nipa ban.
Me da si bebe o si o din no de sen
me pa cho nana kwa me
nana kwa me yo ye fe me nana ni masa wa ye boa na me se ni nyankopon a anka me ntia se
okase
me di nyankopon de ansa no me da so ye si fom kura na ya me de na ye yie ma no
okay
ni nya na chire kwa me mama ni emu faso
okay.
And some not talk.
No question.
When you are tearful, you know, and Sana Chiamono. Woman, and you mean me, I'm a sway. Not dominant who you are born a me, Matis idea, me tea.
Okay.
Tia Matia see, and then a who you are brought, and a bomb one now, mamma, who is a or a up.
No credit.
Where a bomb before, oh, to me. We are seeing no Kurano, we are seeing a Kurano, and Kupon say, Ben Metro Dame, Len Metro, and she and Amoto Dame. No one more pay, Nasab, you see, you know. And now, doing Tina and Madasha, I'm between the homie.
No credit.
Would be a witty, I say. To some and also no, Nanopa, don't be a Casaman and Matia Kran that day. So I want to pimp him and meet to Madaroma. Ti ti nyame ya na so 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 ti ti nyame ya
This is the first time I know we do share ni.
Yes.
Me know wa kasa wo fun so pen.
Bebere.
Me no wi shada.
Sa.
First time I'm share video with social media na hu se ampa. Ye ka se obi ye evangelist a.
Mm.
Nyan kropo hu hu de ni ye adwuma.
Mm.
Udi kan.
Amen.
Mm. Mama, ma me mi sha se nkomo me dodo na koso social media no so. Ankrofo nya bi ahwete ye nhye da nkwasi bebere ti se de me kan no but na memusa asem wo ye o e de na hye won kran e wo bra na du ba bi wa blabo because per videos am ahwehwehwehwe ensem a wa wo ka e wo bi na kan yo wa na wo ka ba bi e wo du e wa blabo na ntimi san ye e be fa nya me juma e san se ye se asetena pa. Sometimes they will feel bad, but when you are here, some of your money, motivate you, and then show you crying, and then a woman in Tia, which me a child, you will know, and the final me, Juma.
No, my dear, if you do.
Okay.
No, no, my papa, when she's secondary school, no, the male court, if you are baby. Now, I could tell my mammy, I'm crying, and what catch them, I say. School, you are okay, what about? A dear, my well, some boy, my dear mound, I say. My wenny and shall see me. What brother, me now? We're done with you, me, I say.
Okay.
Now, say, if I use you, I do. When you trust me, I know you can, you know, you can be out of the Gidea. Abraham, oh, Papa, no walk, I'm pulling no one. Oh, now, so we are not on the post, I do a little song, or you that. Watch all tears, Dada.
No question.
You want to know Baba? And so that boy.
Okay.
And you tell my brother, you know, never upon a mammy penny.
Wow.
Mammy papa, Timmy, classic penny. Woman, no, woman, sorry penny.
Okay.
Woman, him do could treat the other day. And you be a vessel, be a melody to me, too, could see.
Okay.
And ti sabia ni me jini die. Mama me de me hotu nya me so. I'm passing me course secondary school. Me me classmate obi anwa na ehia ne se me.
O se.
O mo am me wo ko school.
Mhm.
When chi secondary school.
Mhm.
Wo bi anwa. O betimi de me ho atom me me ho se.
Na ne ho chire.
Na ne ho chire no. E chain me.
E wo bra wa be fa nya me.
Ni pa me ko shia wo mo ni nyina ye. Asika fo ma ne ma wo aye twetwe mpana wo mo wo provisions troubles wa ye ma. Den sapan.
Ana koy.
Ana koy. Ba na ni wo Yesu. Intima ni ho se. Ma brabo mo ni teacher fo kra me ni ntem no. Wo mo ye me basa basa.
Okay.
A teacher fo I promised me all my classmates in the Quran. No, be up, Massam.
Okay.
Namati San Soma, a sicker form of Massam, and here for my upper Massam.
Okay.
It's a yes, you know, I shall see a little papa chairman.
Okay.
And I'm the baby in here. And I'm the baby warrior. Nana, my papa will meet you, remain.
Okay.
A moon, I'm a warrior. Eh, Kobe, I was sorry no more. My papa, mamma, my mammy, Kobe.
Okay.
Maybe come a bubble, yes, you are, no choir, no man, I'm a milkwo, a bayo, a loser, so I'm your home secretary. Okay. Let me cool on the bawan on. On a slot, then.
Okay.
And you tell him a wire.
The
poor two money be me.
Okay.
The penum, maybe who you never power anymore. Enti na Kristo ho nyum so na no wato.
Okay. Ewo same Roman name.
Amen.
Okay.
Wo beye original choir master bra.
Okay.
Enti no. Ma bo bo mu no. Aho tire ni mu ene nyankopon ebi kwa na ekoye adwuma.
Okay.
Na me sha ase se mi di no kure wa asafo ni mu. Na me de me ho atu nya me asem so.
Okay.
And I'm a bushy and four. And the farm is saying, good dear Queen. Now, I call your dear Mimi Cron. Mamma, too, and I'm asking you. Say, and whether you are a fellow Esther, what he may be more the Esther.
Yeah.
And Luna is like four, a call it was soon. Nanny and Copper, it's me cacas across our monkey, and I'll be a free. Awo awo won ko asumu won de ne baye hima
na
edu ba bi no ne wa fa no ne no ko ya e fe no
Mordekai
emma na kwanchre e de bisade bi be tru na nimu a na sese wi abani jina eje opne mai enkwa na wi abanu di mi adadie na wodine bisade ye se o debeko ohene nanim
okay
na sembi o kai no se kwa oko no wo wu a eye se wo wu si no atase a
eye
enu so ye
okay
enti bae kan se mi ko dia kwa no e fi mi ma yo bo mu nyina ga nyina no na fa che bi wo chi a ye fa na po na na ye wa kat kiss bi wo fri chi a ye fa ni gebra wo ni gebra kwase opo wade didi na se wokọ apona se a kwase ada wa ma wokọ wade didi ni bi
adinja
eh anti mi pelu hwe ena ọchre ye se eye buso wanchintoa ena wanchime nyina jitu mi se ọlu na afi no so ye no wa hwe wanchime nyina so agbaye ho ban ama afi no adawi ye
okay
enti ye ko ko erino ye ko pono ye hujano ti se de me nya me shiri ye ono na esre safi aso ti ye ko ne de ani de nyina ko ma no enti sa abia ne sa ase se na me dwene ho
okay
se du se ye kwa ase a na papa no ye cut kisi no we one man kwa ma won kwa urade adidi
okay
sa kwa 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 sebi na me ye ma yo nti ye kwa sebi
okay
ye kwa dim ba wo chie mu me ate ase ese eh na wo o de ni di e ma bosom
okay
mi kwa dia kwa nya no na mi ni sa me ba ese wo he ma Esther
okay
na ma ba mabusuem ma ba bwa ni wo fa no ye wo he ne ya ba tutu fie ya ba ye fie amayo na me de na busie nyina ama omo ho Kristo
nkwasa
me buta ya me de bae no no
okay
na me bae no mfie nsu e di nkan no ya mama nya ama mere bia ifise na wa na busie afo so nim se wo ma asore no ese me ese me chi
okay
e bisha me moto no ma gya ta so me bo ho modi me masam le se drink deep or taste not ade no de se me ka se me ya
na wo ye
me yire me ho aye na mmo se me nye so a me nye me pesechi nsaye m
okay
enti me baaye no me bo mo de se na bo me nana no matete sam no ho bae
okay
na mi ho bo champion Mena me ye wa hima me ba first wa nchi nina na ba yo ye ko nyada
okay
na si en fre fi bi an sa wo ye hima na ye fre se fi ba pe ni
okay
wa nchi nina di sa wa nchi hima e na me ye fre no o hima
okay
na mi be di akunya no e na 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 be di atuo a se wa nchi man pe ni vo ni na se dia nana niama aye abayo ye amoli ni 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 nyam she me se ni abayo ye si aho akonya aho na mi ko yimi ti abes park oba no yi sante hema ona no yi mi ti
wow
me ko ko tra center ko so se di front ma me so abe ye kire ni adwa na so me sante so adwa ni bi ka ho
okay
se di ye nante Me na na nia ma kira me. E mra se fa me kasa, me mra ense se me kasa. Me be to mre wo bebre. Me kokora bebre nti wo mo nyina bi ni mo nyina kire me.
Okay.
Enti na me wo mpenifo ta me chi. Enfie nso ya mama nye hwee.
Okay.
E firi se. Na ba penin bi na no ye.
Ma oye den.
Amamre.
Okay.
We could be by a on okumu dwan omo ebi okumu dwan because me no makonya no na me die no se afeso na ansa na fie bi abetu edi bayre no this a meme na me ni di bayre na me ma ye akresu
okay
na ye de mafufu tokoko ne to fufu na ye de mena abefa
okay
na me me di echire me kwa no ehe ma me di akire konkonya dan mu ma wo mototo benchi akonya bia so
okay
me kwa mi kunu de snap ye tonsa e de ka ho me ye de mna aba de fa me ye de ko me bo mode na me pa akonya no
okay
na fa ka me ba me wo ho aka de
nim de e ta akire
da bi
okay
obi na ye ma me ba pa ni mu na ye ma me ti fasin fie nso no de na wa sa me so so me ye teacher me ye teacher
okay
ti fie nso no a me tena ya me hwe se de wo me ye no wo mo egu nsa ye gu ma me
okay
ye twa dan ma ba bi ese se ye di na bodwe ko ba bi ese se ye di bibia ko bi a obi na ye bate me ni gina ho
okay
bibia me hwe bi
okay eti ba so wo na ye se omo nya ma wo ana so mo ana de omo pe ya ma wo
me baaye no me beto ma mpenifo mere wa bebre me me kura no me ma me ma me 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 chia me no ye me nana
wow
me me chia me no ye me me nana
okay
ha enti no abusia no be so ni mu obi a ba do me
okay
ena me so so no me di ni hu ni me nya basa basa wo bi nya me wan sa mo e fi da me ma me wo mu be si na me no wo kasa me ko to kwada Me tinu me sanu obi ankonwi aseda. Da bi.
na baburu no ne me kan ni nyina no shi nyame no aka se me ye nyame ni nkufo me no bi nche no ni monyam
okasam
uba ye nyira ye nyilo
uba ye sensua ye
se uba ye sensua ye se botro podo dia na se wase wanim na me susu na na ni mase wa ma busi asam na mete me na na mate se na ayo no ho bo ho ban na me ese se me ye bia me yo kwasi ada su busu a me kwa so da ma ye se class won na me ni matwe me ketre ma me se ampa na me kan so na me hwe se bi bu friend de no mi kru kura amiri bi wa mo de ni ye yesu wa nchi ha ma ni di asem ya bi an kwa ho e firi we ma so da wo sa na ye di twa wa nchi ko ba na la ya a papa yi e no kura wa mo ya ni concert na wa ha ha ni ni na wo o so wa no kura ano aba no kura bi kan no me si asem ye mo ye drama me enti sa na tie dia nyankopo wo na aba o me aha na ba kru ni ko fi e na ma nka ma se ma jira wo na me kru ye ye ni ba bo na wo ma vo ye ye account for 40 days ma ntu da me ni ko
okay
ye ya ye ni nam ye ni ade bi a ebe ye bi ye ho kame ye ho
okay
ye su na me se be ko nyame nche enti one day na me kru ka se ba bru mu nyina asem ye ni da pa ani se nyankopo nye ni pa no di atro na no kro so so woni ani pa ba no aka asem ani ne ho ene ba be foa preaching dia wo so 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 le fada e preach ya tere me
okay
nti sa ba bru no so me sa se a me kan no first na me ti ase ba me bu so a me kan na ma di mu da ho
okay
na me ti ase na se me ti ase na me di mani Finger seminary through me ho. Na me hwe pass se se sane ye kana se nyame weyi, wo ye nyankopo na odan ni pa, e ba betena ye nu. E na wo no no be una mane ma ye se ye be ya, e ye se mu puru mu tia sita. Wo se se de nyame do wi ase ni so wa de be ma ye. So bi a wo be jine die, wo be nya da nkwa. Na me to so no. 37 17 was in your name for the banana, maybe as a so may be as a thing.
No question.
No, when you say you are saying funny banners, you are quenching. Listen, you. Now say if I yes, you should be a and your mama penny, yes, what can be a tea?
Okay.
Now the mama penny, yes, what can be a tea? I am for from the moon. Na me babra me koko nya ya no so so no wo kan a na wa ma test ya mutume de kwa apam dada no as
apam
dada no so
okay.
Na wa mo ho ni se yesu no wa me se apam dada no obe she me ma ma bi mu da ho no na fe mi ye ni shishe me
okay
me da me na me ho chere me akonya me me pe
okay nyame asem so nkyira wo sa
nyame asem so nkyira me se e paul kora no e so wo okoko fere saman oba no ma okọ oba no a se yen fere samuel saman kora no baburo ne se ebone me so so de mi ame fere saman fu yi wo no okọ da kuru pe
okay
me so so de bi ame gun sa fere omo obi kora na beto ka no de aba na ma frɛ ne ma yi apa ya wo so
okay
mi gu su yo na ma dwene su ni di akɔ nya ma ni mi ani nhyia anya ize so bi bɛ kɔ akɔ di akɔ nya na ɔde bɛto hɔ
anya no kra pa
na na ma akye no ɛde ya kɔ ya kyia ne akɔto no a anyidie no a ya kɔto de ma wo no ya ho wo ho a ɛfɛ enti no me se awurade nyankopɔn me wo ne amenya no me wo yira yira me se se me papa me nkura bere enti na di firi wo no wa kyerɛ me se me fa me wo ma se ni ye na afɔ me wu so kura aso a me wo ma e preaching nyina se me wo ma ba na me ba wo what you say na afɔ me bisa ne me bi no mu a wo wu a Sana babu di chere me nti mamu mumu dine wa musu ya ye ba gure ho
okay
na wa mu abomu dine
Ghana for you TV.
Ghana for you TV.
Ghana for you TV.
Yan kantan kantan egumi so asew empanyfo so ne yawo fru biapa ne piano ne ne opa bibia kokotoko ne ye na bro o konfo e ho na me scan ne twitter ye na me chee wo mo me shira o ayo kase pia.